ngiyaphila ngiphila kamnandi kanjani ene kamhlungu kanjani munyu
Siyaz'philela kamnandi kanjani kabhlungu kanjani Siyaz'philela kamnandi kanjani kabhlungu kanjani kamnandi kanjani kabhlungu kanjani kamnandi kanjani thina sikhule kabhlungu silala phansi kwamatafula sihlala kufor room untwana singena amachankulu hoes on the roof Dona sgenerwa imfula Sbega mapagete unge kolula Isango mazesuru da chencha pula Da yesa chelete Look at us now sibutanga mapagete Lemvula inete Let it rain on me How chow checha stand any flame on me Spade spade hik chela straight Segu late vala maketi nyega nken Kule kema ngaga keti ntumete All eyes on me tupa kufuge
Siyaz'philela Siyaz'philela kamnandi kanjani kabhlungu kanjani Siyaz'philela kamnandi kanjani kabhlungu kanjani kamnandi kanjani kabhlungu kanjani kamnandi kanjani sivuke ekuseni siphushe umsebenzi Spande amasheleni, kulo mhlaba ngizeleni They thought I was lame, now I'm shutting the game Ngidlala ngepeni, bafa bantu, weekend kuphakama amatende Hlula amahest, hlalwa phezu kwamatrasi, khishwa imibhede It's game over, referee vuthela impempe Bakhuluma kakhuluma, badliwa ibhentshi, mabangena bageche Better check this blood sucker, sizobheka amazese Vele mawinja, azohlala kunamathele, akumunye akuqede Dwano babheke suka amaphepha I dust iphela uthela wayeka mangena bompetha cash time life the whole crew is so ill sting udokotela ikasi lisithanda ngathi sidlisa ikorobela yes See me crawl, but my team is strong I've seen it all, wanna clean it all Bafalu mlomo, lababa no more Naguso pelu mpoko, lababa no more Angaga fig last call, nitinga my passport Nomunga tin ma ii, skima ngene da wen is piti pit Kanunga nglinga ngbambu mshini, nzo kshi yo ma fiti fit
Siyaz'philela, Siyaz'philela Kamnandi kanjani, kabhlungu kanjani Siyaz'philela, Siyaz'philela Kamnandi kanjani